I teitei te tatauranga mō ngā tūruhi ki tēnei whenua I ngā tau 2017, 2018 hoki. Ai te āhua nei, ka piki anō I tēnei tau I te kaha o ngā tūruhi ki te tai mai ki konei, ki te wheako I te ahurea Māori me ōna tini hua katoa. Hei tā ngā kaimahi o Wharewaka, kua tino whai hua rātou, ahakoa ngā piki ngā heke me ngā uauatanga o a rātou mahi. Anei rā te pūrongo a Whatitiri Te Wake.
He kaupapa tāpoi e kaha whakatairanga ana I te ahurea Māori ki te whanganui ātara. Mā te whakamahi I ngā mātā pono o te Māori pēnei I te manaakitanga, me ngā mahi o tua whakarere.
Ki te whakapakari anō I ngā mahi hoi waka a I rungi I te whanganui ātara nei. Me huri ki ngā tino whāinga o rātou e whakatūana I tēnei whare kia tui he wāhi Māori kei reira mātou a ngai Māori e mahi ana I ngā mahi o ngā Māori.
Kāre kore he wero nui ka pue āke mo te hunga tāpoi Māori kia noho mātāmua te ahurea Māori.
A lot of Māori tourism providers are struggling to reconcile how do we take our taonga to market versus ensuring that they are safe and that we're not disregarding the mana of our taonga. It is a hard sort of line to toe where we don't want to become commercial Māoris, plastic Māoris is I think the term that's bandied about a little bit.
Hei tā te tumu o Wharewaka, a tui e nā wero e takahi tonu ana rātou I te huarahi kia mana ai te noho te ao tāpoe Māori ki Aotearoa.
New Zealand tourism hasn't quite seen us in the top five tourism attractions. New Zealand has been built on the 100% pure. New Zealand has been built on tourism, on scenery and adventure tourism. But I think that with the maturing of the tourism industry in New Zealand, and the reality, in fact, that it's now the biggest exporter in this country.
E ai ki ngā whika a te tauranga Aotearoa, mai te tau 2017 ki te tau 2018, I piki ake ngā te tauranga o te hunga tāpoi ki Aotearoa mā te 42 tāngata. He oi heita ngā kaiwhakahaere o Wharewaka, ko tā rātou e aki ana I te hunga rangatahi Māori, kia hiki I te mānuka, kia whakatau I ngā manuhiri.
In the height of the season, between the conferencing, the cafe and the whole Māori experience here, employed around 120 people in the height of summer. A lot of those, 60% are Māori and Pacific Island kids, and they are often at university or in college. They have employment, many of them speak the reo, they are learning the kōrero.
Hei tāna anō ko tā rātou he nui ngā mahi kei mua I te aroaro, kia hua mai ko te pito mata mō ngā kaupapa tāpoi Māori katoa.
We also really want to show leadership in thinking about how Māori business operates as opposed to any other business model.
Ko tā rātou e hiahia ana kia tupu tonu, o tira kia horapa whānui ai te ahurea Māori ki te ao. Whatitiri Te Wake, te karere.